snack attack.
Okay, what's a snack attack?
No, we're making pictures, Mommy.
Oh, okay.
That's what pictures?
Do you want to do some pictures too, Anna?
Yeah.
Anna, you want to do... Da 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 da